Shalom mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka uno munsi turi ku munsi wa gatanu izina ryanje ni Chris Dikumana ndafise amajambo shaka gusangira n'abantu baguma biyagiriza satani abagiriza novuga yuko wewe ushobora kweza kuri kuri yagiriza ariko satani arazi ngene akwagiriza akwibutsa ivyaha wakoze akakweka yuko udashobora guharigwa ariko ni kinyoma cha satani nawe n'abakristo bariko bariyagiriza ivyaha bakoze batarame Imana kandi ugasanga ivyo byaha bakoze ataramenye Imana birabakurikira bamaze gukizwa ugasanga barondeye impapuro atarizo ugasanga bagendera mu bintu by'ububeshi gusa kubera babikoze bataramenye Imana ugasanga birabakurikiye kandi birakurikiye n'abana babo ugasanga umuzima bwiyo bwose bw'ubukristo aguma ariko ariyagiriza ivyo yakoze ari wabakoroyinda nyinshi bakabwira ati icyo nakoze numva n'ubunguma numva mbuza amahoro niyagiriza kuvyana koze hari ibintu byinshi ushobora kuba warakoze muri kaise ariko kama wumva ijwiri kwagiriza yuko ivyo wakoze vyose utahariwe canke Imana itakumva ndashaka kugira yuko ari kinyoma cha satani uno muzi dagufitiye inkuru nziza wewe wakijijwe wihanye ukagumuri kuri yagiriza kuvyaha wakoze kuri eskokere wagize utaramenye Imana kuma pro z'ubeshi waronse utaramenye Imana kunda ushobora kuba warakoroye abana warishe utaramenye Imana ndagenda kugira ko nimba warakijijwe nimba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami wawe hari jambo shaka guha uno munsi rikwereka yuko igihe wihanye ukakira Yesu Kristo mwami n'umukiza Imana uretse gusa kwiguharira ibyaha byawe iravyibagira ntizosora kuvyibuka ukundi jambo ry'Imana niko rivuga ntuse kwemera Yesu atana kubesha ngo warabeshe warakoroyinda warondeye impapuro z'ububeshi wagize escroquerie ivyo wakoze vyose n'ivyo warabikoze ariko ikibazo ndakubaza mbega warihanye nimba warihanye nagenda kwereka ijambo rikuremesha riri mu Baheburayo ico c'icumi umurongo wa 17 Hebreu chapitre 10 verset 17 havuga ngo sinzosura kwibuka ivyaha vyabo n'ibigabitanyo vyabo je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ivyaha barabikoze ibigabitanyo barabikoze ariko ngo nimba barihanye sinzosubira kuvyibuka nokuvuga Imana yaraguhariye kweki satana kwagiriza icaha wamaze guharigwa nivyo urashobora kuba uri mu nkurikizi z'ivyo vyaha inkurikizi z'ivyaha zirabaho ariko nusuye kwagiriza wa mutima wawo ivyabaye vyarabaye ivyo wakoze wabikoze utazi Imana wabikoze utaratahura neza ivyo urimwo wabikoze kweri intege nke ariko no munsi warihanye ijambo ry'Imana ivuga neza yuko iyo wihanye ivyo rero mushobora kusoma mu Bakorinto ba kabiri cha 5 mirongo 17 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 havuga ngo iyo wihanye iyo umuntu aje muri Kristo acika icyaremwe gisha une nouvelle créature ngo ivya kera byaraheze ngo ibintu byose bibaye bishasha toutes choses sont devenues nouvelles ibintu byose bibaye bishasha les choses anciennes sont passées ibintu vya kera vyaraheze tuzo komerero ko satana kwagiriza akwereka ivyaha wakoze kera akabigarukana nimba urihanye vyarafutitse wewe rero utarakizwa wewe utarihana wewe ukiri mu busambanyi wewe ukiyukura korinda wewe ukiri mu kaburego cyangwa ubusinzi wewe uri mu rumogi nagenda kugira ko na wewe uno munsi wo kwihana uraharigwa ivyaha vyawe birafudika byose hanyuma ndiho nazosura kuvyibuka uno munsi kuri mu byaha biteye ubwoba hari abari ko barabana badasezeranye bari mu busambanyi cyo bibiliya yita fornication cyangwa ubushakanye nuva yuko ni muri fornication mu cyaha ariko no munsi wo kwihana ukwakira Yesu Kristo ivya vyawe birafudika amaraso ya Yesu arabihanagura hamucuba icyare mwigisha hanyuma ndiho ntazosubira kuvyibuka ntazosubira kuvyibuka satana asoye kuza arakubesha ntazosubira kuvyibuka nta bintu birebire bisabwa bisaba ko wewe ufukama ugahamagara Yesu akaza muzima bwawe ukihana ukamwakira nk'umwami n'umukiza niba mara kumwakira vyukuri uvyemera umwizera araguharira hazo hakeneye gusa izindi ntambwe kugira ushobore gukura mu gakiza ico usabwa rero n'ukwakira Yesu ushaka kumuna gufasha uhamagare kuri 0 26 11 23 plus 257 76 11 11 73 abari muri Amerika cyangwa muri Canada muhamagare ku 0 63 14 62 93 52 613 462 93 52.
Outro
tugeze mu mwanya w'inyigisho turabangiza igitabo cya Samuel cyatangwa itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu le 13 juin nizere ko mwabisomye bashasha mushobora gusubira nyuma mugabisoma byose hama mukumviriza inyigisho kuva itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu le 13 juin kugira mushobora kwikira byose rero no mu turabangiza ejo nako ndavuga cyane 21 chapitre 21 ndabereka ngene isezerano Dawudi yagize na Yonatani yagumye ikora igihe cyose ari shusho isezerano Imana data yagize amwe na Yesu Kristo igihe Yesu yatanga amaraso yiwe huko amwizera bose turafutswe turashigikiwe turakizwa kubera isezerano ryahabaye hagati y'Imana data na Yesu Kristo igihe Yesu yatanga amaraso yiwe nico novuga kuri ico gice ca 21 gice ca 22 chapitre 22 nta na kimwe novuga ko atari uko ayo majambo yose mubona ni Zaburi ya 18 gena mufate Zaburi 18 Psalm 18 muze murakompara murabe imirongo n'umurongo wa nyuma wo muri iki gice ca 22 uzosanga umurongo wa nyuma muri Zaburi 18 nuvuga yuko ni Zaburi yavutse kwa Imana yamukuye maboko ya Sauli rero iyo Sauli atamugwanya Zaburi ntiyayikuvuka kandi Zaburi nziza cyane icyoshe muze kwisoma kandi muze muraraba muzosanga Zaburi ya 18 arivyo yakora avuga na mashimo ya Daudi ingene yamurokoye mu maboko ya Sauli mitice ca 23 chapitre 23 nta vyinshi byo kuvuga nuvuga yuko Daudi yavuga amajambo y'ubwenge kuva mu murongo wa mbere gushaka ku windwi yerekana ngene umurongozi mwiza umulideri mwiza akwiye kumera kuva ku murongo w'8 gushaka ku murongo 39 839 batwereka yuko atari wenyene yarafise ingabo zikomeye mushobora gusoma muri iyo mirongo yose icica nyuma rero 24 chapitre 24 kuva mu murongo wa kabiri gushaka ku wa kane batwereka icaca nyuma Daudi yakoze cyica kibabaza Imana ushobora kwaza ko ibinsanzwe mugana n'ibya bisanzwe iyo ko araharura ingabo ziwe ashaka kumenya abasirikare afise ngene bangana abasore bagwana ngene bangana ariko Imana yibonyemwo ikintu kibi ico ubwibone mu murongo wa gatatu turabona uwitwa Yowabu ngene yakora muhanura aciye bugufi ariko Daudi ntiyashaka kumwumviriza ariko kweri iyo rero ico caya yakoze mu murongo wa 15 haci yapfa abantu bashika 1700 bishwe kubera ico caha yakoze mu murongo wa 18 gushaka mu murongo wa 25 verse 18 25 turabona ko yihana ashaka gutanga ikimazi canke igitambo yero kimazi canke gutanga itambo agenda gutangira ahantu hari umugabo witwa Arauna w'umujebusai Jebusai ni Jebusien mu gifaransa uwo Arauna rero ikintu cabaye yamuhaye itongo ati ndaguhaye hano hantu genda utangire Imana yawe nta kibazo nta amafaranga ndagusavye wewe nutange utangire Imana yawe ariko ijambo rikomeye cyane nakunze ngaha kuva ku murongo wa 14 nagenda basabe mu mirongo yose kwavuze mu kire gitabo cha Samuel ufate murongo wa 14 uwandika ahantu wamubusubiramwo usenge Imana igufashe gutahura ko Daudi yabwiye Arauna ati ntegeza kugura uwo murima kuko zishobora guha ikimazi uhoraho Imana yanje ikintu ntatanze ikiguzi Daudi yavuze ati ntegeza gutanga ikiguzi kandi yaciye hagura amaze kuhagura aciratanga ikimazi canke igitambo nukuvuga yuko abakristo benshi no musi nibashaka gutanga ikimazi nibashaka gutanga itambo bashaka ibintu vyoroshe bashaka kwakira gusa nashaka gutanga nage nabwire ko rugusenga ari ikimazi canke itambo ngo tuisome Roma 18 murongo wa mbere Rome 12 verse 1 nukene gusenga ngo nukuvyumvamwo canke wishuwe ariko uratanga umubiri wawe nk'ikimazi canke itambo no mukore Imana mu murimo wayo hari iguzi ukore gutanga ibintu vyose ukwiye kumenya ko iyo utanze ikintu cyagize agaciro kuri wowe ukagiheba birakora ku mutima w'Imana nico gituma musomye mu ngoma ya kabiri gice ca gatatu murongo wa mbere 2 Chronique chapitre 3 verse 1 batwereka yuko aho Salomo yubatse inzu y'Imana ingoro y'Imana ntiyubatse hariyo hose yayubatse hamwe se wiwe Daudi yategura hamwe yagura umurima nyene kuri wa muyebusi ari we Jebusien aha mu gifaransa bamwise ngo Orna canke Orunani mugabo ama version yandi ari kanaza ko Orunani ari Arauna Ahavna wa wundi nyene twaje kubona hamwe yagure ryatongo niho Imana byarayikoze ko ukuntu yumvise ko akwiye gutanga ikiguzi yanse ivya gusa hanyuma birakora ku mutima w'Imana niho Imana yoboye Salomo kubaka ingoro y'Imana le temple de Dieu kuko byakoze ku mutima w'Imana aha rero niho iyo nyigisho irangiye nizere ko mwabisomye vyose ariko kuneza yanyu bishobotse mugashobora gusura kuviriza zino nyigisho zose mwamaze kugisoma bizobafasha kumva gusumba ni benshi bamaze kunshigira nayo yuko iyo twize igitabo cya Bibiliya barakurikira muri kanguka ariko bukirangiye benshi bambariye ngo bace basura kuzumviriza zose kandi ugasanga bace babona kuni guhishirirwa gushasha ejo mwibuke ko umunsi wo gusengera abagwaye nkuko ndamana bikora iyo tugeje igitabo cya Bibiliya cyo dutangura iyindi nyigisho nshasha nayo ikazatangura ku munsi wa mbere mugira umunsi mwiza rero nimba byabafashije muze mubisangiza abandi umunsi umwe azobashimira mugire wikende nziza.